Na hii maneno tulisikia Jumapili jioni. Tukasikia ameshikwa. Tena baadaye tukasikia ati ameuliwa. Sasa tukashindwa ni hiyo maneno ilikuja namna gani.
We have those measures that if are adequately implemented, then we can see a deterrence of police brutality, police killing, state brutality.